Namhlanje it's a broadcasting standing day. Discipline is more needed than any motivation. Mm-hmm. You might not get people who are going to motivate you, but you need to take responsibility yourself. Mawuthi ngiyakhala namhlanje, musu ukuthi ukhaliswa abantu. Thana wena ovumile ukhaliswa abantu because bebengakukhalisa ungakhali. Phoxeke bona ukuthi awukhalanga. Kodwa because you are disciplined ukuthi umuntu mawuqhuzuka awukhali. Uzothi ashume, uyayibona leyo nto, then uqhubeke ngendlela. Sometimes omunye uzoqhuzuka akhale kuzwe ngisho abantu abangazange bambone ukuthi uqhuzukile. So zonke lezo zinto, you need to be disciplined and build up your life. We look for amaphutha enziwa abanye abantu singawaboni amaphutha enziwa ethini. Uyayibona. If you are able ukubona iphutha lomunye umuntu, ngeke uze ukwazi ukubona ukuyilungisa wena. UJesu uzathi khona amazi awashoyo athi ufunelani ukukhipha ucwezana olusesweni likamfo wenu ungaliboni ugongolo olusesweni lakho. Ngamanye amazwi, before ngizokhipha ucwezwana, ngeke ngikwazi ukufinyelela ekhipheni ucwezwana lakho, ugongolo ilona luzokushala ukuyise phansi, because I have the greatest log ezokushaya ikubeke phansi. Then you will be hurt and disappointed by me because nginogongolo, mina ngibona ucwezwana lokuyise. Ungabuki abanye abantu, don't put abanye abantu babe benchmark yakho, bakunikeze license ukuthi ungayiphambili because lokho kukodwa it's going to destroy you, it's going to delay you, it's going to make you ungakwazi ukufinyelela la ufuna ukuba khona.
Yes.
You understand? Ufuna ukuthi mangifinyelela ku 50 kunezinto engifuna ukuyiachiever. Lokho, lezo zinto engifuna ukuyiachiever angiyibekanga kakhulu kubantu. Ngiyibeke kumini emphasis. You understand? So I'm responsible to make these things happen. Tomorrow mshanam will be gone. Ahambe nomyeni wakhe, noma mhlambe umesane ke kube contents akalayo ikwenza ukuthi u relocate maybe with your family. You understand le nto? Then at the end of the day, lokho angingashut i future yami ukuthi ke ngingabe ngisayibona ukuthi ngiyaphambili. So I must continue because ngalesikhathi udlula namshana khona omunye umshana ozoqhamuka. You understand le nto? And futhi now ungafili kabe ukuthi ngikhuluma kanjalo ukuthi ngiyazi ukuthi khona omunye ozoqhamuka because there was a season you were given to me in a season, for a season. So when the season is gone, I must accept that the season is gone. Another new breed, another person, another mshana is coming my way. We must know that we move forward. As we move forward, okay, we don't bring our baggages, God, that we bring our experience to help us to think better and to make better decision. Inform us for the next future ukuthi ke masenze ama decision fanele siwenze kanjani.
Iyasiza nanokuthi wazi ukuthi akekho umuntu irreplaceable. You know, even if ukuthiwe ngiyaphuma, someone better who can do better than me can come according to i capacity yakhe, according to isikhathi babo sofike kusona, because sometimes God can bring to you umuntu ozoba relevant to isikhathini sakho. Uthola ukuthi mhlambe I'm making an example, ngiyapusha ngenkani, angisakwazi ukufitha la because ngisasebenzisa indlela eyindala, noma angivumanga uku-upgrade to reach i-level yakho.
Yes.
Up until isikhathi size sibone ukuthi no, uma ngithi ngikhuluma into ethile kube ngazuthi enye i-language, baba ifike enye i-language. Kanti you'll find ukuthi there is a person uNkulunkulu asemlungisile o-relevant for leso sikhathi.
You must enjoy me and I must enjoy you. So when we grow together, yabona isihlahla sihlangene kwi stem. Kufike kube khona i stem esihlanganisa isihlahla.
Yeah.
Esihlahleni bese kuba nama branch. Ema branchini bese kuvela ama branch, a branch ayo ngoba ama branch.
Hey, Nkosi yami.
You need to know ukuthi ke when nawe khona khona baxhumeke kuwena, khona bathanda wena. Uyayibona leyo nto? Mangase ngixabane nawe, bangaxabana nami, bathenga iphathi yakho. Life has full of surprises. Futhi uNkulunkulu wenza ngeyibomo ukuthi impilo ibe nama surprises.
Yeah, baba.
Ingabi predictable. Kube be predictable, ibizobo.